Welcome to Zuida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Zigcameke uduma lengozi zihlabani zomculo kamaskandi igroup yabafana bakamgqumeni kubuthwa i-albhamu yabo bengazelele. Sanibonani ngimbingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi la inibule khona le video. Kanti ke mangoqala usijunele likhasi wamulekele igama lami uSibonga Konke wakandwandwe. Ngiyathemba ke bafethu ukuthi niphilile kuzo zonke indawo kule 21 days of lockdown futhi niphephile nayilandela ke nemiyalelo kamongameli. I-albhamu yabafana bakamgqumeni esihloko sithi Imfene kamakhelwane obekufanele iphume izolo kodwa ke kuthi ekusha leso sikhathi ibisivele sigcwele enkundleni zokuxhumana ngempela sonto eyedlule. Kanti ke umholi waleli qembu Nelisa uNdemnyama Msele kuthe balahlele kakhulu emalini ebalela ku 70,000 ngenxa yokusabalala komculo wabo ngendlela engekho emthethweni. Ebuzwa ke abamaphephandaba ubalulile ukuthi bayasola ukuthi kunesandla semfene kodwa kwamanje abakazi ukuthi bazokhomba ubani beyeke ubani. Uthe kube sekubaphoqa ke ukuthi bayifake kuma digital stores phecelezi eitoro zomusic za online njengoba sikuyi 21 days of lockdown. Baboneke kuyinto engeke izibelule ukuthi abantu behambe beyeitoro beyothenga ama CD njengoba vele isisabalele emafonini nalapha enkundleni zokuxhumana. Kanti ke futhi uthe okunye wababone kuzoba nzima ukuthi vele leitoro zivaliwe since kuyi 21 days of lockdown, so kube kuzobalula ukuthi bayifake lapha abantu abafuna ukusupporta bayithenge khona online. Kanti ke uqhube wathi Imfene kamakhelwane album equkethe ingoma ezishumi nesithupha ezahlukahlukene futhi ke eyithinta wonke umuntu ophilayo. Wasethi ke kule album ababika ngamuntu njengoba abalandeli babecelile ukuthi ke abake bekhiphe icwecwe behamba bodwa bengabike muntu. Sokumbula ukuthi abafana bakamgqumeni iqembu elike laqopha umlando nyakenye la elaguqisa noma laqumba phansi umculi woDumo Sjiva kanye noVusi Nova kuma Satma Awards emkhakheni web Best Traditional Music Album. Lapho ke abahlabana ngemali engango 100,000. Kanti ke ezinye ithe zathinta abantu zahlaba abantu umxhwele inkakhazi kamaskandi ezikhethe ukubumbana zibe imbumbe ngalesikhathi sobunzima zakhipha ingoma ezoqwashisa ngalo lolu bhubhane le-corona. Kanti ke ama-virus maskandi artist laphana kubala oKhuzani abafana bakamgqumeni uJiva Zimniki uNgiga nabanye nabanye ke no-Ali Mfokamgobe bathekena bathatha leli thuba base bekhipha ingoma eqwashisayo ngaso lesifo ubhubhane ukuthi ngabe iziphi abantu izinto okulindele ukuthi bezenze nanokuthi bezigweme ngalesikhathi esinzima kangaka. Batheke inhloso yabo ukuthi ke basize kakhulu noma becontribute ekuthenini ke kuliwe nalesifo njengoba sibonakala ukuthi siphephetheka ngokushesha. Into abayibalulile ukuthi abantu into bayizwa kangcono mayicula kunokuthi mabelokhu betshelwa. Ingoma ikona ewenza ukuthi into uyizwe kangcono futhi ke ulokhu uyicula ihlala kalulu emqondweni wakho kunokuthi mawutshela umuntu nje idlula kanjalo. Kanti ke ingoma ikwenza ukuthi into ihlale engqondweni yakho futhi ke bese uyayenza leyo nto oyizwile engomeni. Futhi ke since kusazi ukuthi bangabaculi abathandwa kakhulu inkumbi zabalandeli, ngicabanga ukuthi lokho kuzodlala iqhaza elikhulu kakhulu ekulweni nazo lesifo njengoba bekhiphe ingoma ekhuluma ngayo i-corona ukuthi abantu kuphi okumele bekwenze since sibhekane nayo i-corona, kuphi futhi okumele bengakwenzi. Kanti ke masiqhubekela phambili kwezinye noma sisase kuzo lezi ze-corona abantu abaningi bahlabeka umxhwele enkundleni zokuxhumana ubaba uPatrice Motsepe enikela noma efaka isandla ekulweni nobhubhane le-corona ngemali engango 1 billion ukuze ke kukwazi ukuthi abantu abaningi bethole izinsiza ukuvikela sona lesifo kuphinde futhi kuliwe naso lesifo ngendlela ezihlukahlukene. Uthekena ke ubonile ukuthi isifo esiserious kakhulu lesi kane naso siyisizwe saseNingizimu Afrika. Wasebona ukuthi naye ke akaphose itshe esivivaneni unikele ngemali ngo 1 billion uthe ukuze kutholakale amanzi kubantu abanganawo amanzi uthengwe nezibulali magciwane phecelezi ama sanitizer nakho konke okunye okuyosiza ekulekeleleni noma ekunciphiseni ukuhamba ngokushesha kwaselesifo noma lolubhubhane lwe-corona. Kanike ezinyethe ezahlaba abantu umchwele izinkakha zo DJ ezaziwayo kubala o DJ Maphorisa kanye no Khabza The Small nabanye nabanye ngokuintroducer noma ukuqhubeka nokuentertain abalandeli babo noma kwaziwe ukuthi seku 21 days of lockdown nemicimbi eminingi ihlehlisiwe bonake bathe angeke sivinje ubhubhane le corona ukuthi singajabulisa abantu ngomculo njengoba sihlezi senza ba introduce ke indlela ezintsha zokuthi ke benza ama house party la DJ khona live abantu bebabuke kuma cellphone abo noma einkundleni zokuxhumana bona benza lapha into zabo abantu ke bayijabulele kakhulu leyo nto bathi noma sihleli ezindlini kodwa siyakwazi ukuthi siqhubeke silalele umculo esiwuthandayo ko DJ bethu bodumo kanti ke sengivala sengiphuma kanje awungitshele ukuthi wena ngabe iziphi ethe zakuthinta zakhlaba umxwele la ukhona khona kulesikhathi esinzima kangaka esibhekane naso mina sengiphuma awungibambeke kwi comments section ushuthi wena iziphethe zakuthinta asiphinde futhi sibambane evidini elandelayo.